Gimiwacho ma new funding model, magi manyien ma kore kadwa chako tiyo. Nikech machon mare NHIF cha, nenore ni agak makwelo ma bende keto gik ma fake osedonje mang'eny. To bende iyudo ni oriwo ji te. Oriwo ji te ma kata in gi lifelong disease, kata in gi tuo ma let's say diabetes. To riwi gi ng'ata ng'ata tek ni golo. Koro chik manyien mokalo kalne joma nigi tuoche ma lifelong gi medicine gang'o nitie category ma pesa wuok e treasury iketo to gina. Then nitie category mar joma yutogi ni malo chulo mang'eny molo joma yutogi ni piny. Kaeto nitie category machalo kaka national health insurance. Ma e gima wacho no ber wateme uru onyalo improve. Olose model mar other countries kaka Cuba. Mabinda, they give one of the best.